Ndiyakwamkela kwakhona, sisasebenza nge-quadratic equations okwesibini. Ndiyacinga into yokubana ngoku usasebenza kakuhle ne-quadratic equation ezibe sisebenza nazo ngazo kwixa elidlulileyo. Namhlanje masiqale ngokujonga uba i-quadratic equation ithini. I-quadratic ithi uba ndifuna ukusombulula le equation ingu-ax squared udibanise u-bx umdibanise no-c yonke loo nto ilingana no-0. Siyayazi ke into yokubana izisombululo zale equation u-x ulingana nantoni. U-x ulingana no-minus b, masiyibhale kuba kaloku sinezisombululo ezimbini. Sino-x ulingana no-minus b plus okanye u-minus i-square root sikantoni, square root sika b squared. Uthabathe u-4 umphindaphinde u-4 ngo-a umphindaphinde nangosi. Yonke loo nto uyohlulahlula ngabani? Uyohlulahlula ngo-2 umphindaphinde ngo-a. I-equation yethu ke le yifomula yethu esathi siyisebenzise ukufumana uba ngobani amanani azothi enze u-0 kule equation. Masenze umzekelo. Masithi sino-minus 9x squared, uthabathe u-9x udibanise u-6, yonke loo nto ilingana no-0. U-a leli nani lisecaleni kuka-x squared siyamazi, ngoku ulingana nabani apha? Ulingana no-minus 9. Masimbhale phantsi, u-a uyalingana no-minus 9. Sikhangele u-b. U-b yena leli nani lisecaleni kuka-x. Siyalibona uba nali eli nani lingu-minus 9 nalo. U-c yena ulingana nabani? U-c leli nani lingenaye ubani? U-x ubizwa ngoba yi-constant term. U-c ke yena ulingana no-6. Ngoku into esathi siyenze, sathi sibeke u-a endaweni ka-a, u-b endaweni ka-b, u-c endaweni ka-c. Masibeke ke, sino-minus b, siyamazi u-b ulingana no-minus 9. Udibanise okanye uthabathe i-square root sika-b squared. Siyamazi ke u-minus 9 umphindaphinde kabini. Uzathi asinike u-81. Uthabathe u-4, masiyenze loo nto, umphindaphinde ngo-c. Umphindaphinde nango-a ongu-minus 9, umphindaphinde ngo-c ongu-6 naye. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-2 umphindaphinde ngo-a. U-a wethu ongu-minus 9 uzosinika u-minus 18. Nantsi le nto masiyithathe siyibhale apho uba isinika ntoni. Xa uphindaphinda u-minus ababini bazokunika u-plus. Udibanise okanye uthabathe i-square root sikabani, masibone uba izasinika ntoni le nto ingaphantsi kwe-square root. Masimbeke u-81, uphindaphinda u-minus 4 ngo-minus 9. Izinto ezi-negative ezimbini xa ziphindaphindana zizasinika into e-plus, uyawangu-plus 36. U-36 o-plus umphindaphinde ngo-6 uzokunika ntoni? Uzathi akunike u, masiyenze loo nto, izathi isinike u-200 ntoni? 216. Yonke loo nto uzathi uyohlulahlule ngabani? Uyohlulahlule ngo-minus 18 ongu-2 umphindaphinde ngo-a. Simbonile uba usinike u-minus 18. Ngoku sizinantoni? Sino-plus okanye minus i-square root sika-81 xa umdibanisa no-216 uza kunika ntoni? Uzathi akunike 297. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-minus 18. Ngoku into esizathi siyenze yenza le equation ibe lula kubalwa ngaphansi kwe square root sino 297. Enye indlela esingathi sikwazi ukuyenza ke lento kukhangela uba singakwazi na ukudivida ngo 9 kuyo yonke indawo. Xa sisenza loo nto sathi sifune ntoni, sifune uba makuthini. Masikhangele kuba u-297 siyayazi uba uzoya kangaphi. Siyenza le nto kuthiwa yi-long ukudivida, uyothi asinike ntoni xa udivida ubani u-297 ngo-9. Siyayibona ke le nto isinika ubani u-9 xa umphindaphinda ngo-33 kuba kaloku u-279 umdivide ngo-9 uzokunika u-33. Masiyibeke phantsi ke loo nto. Siyayibona ukuba u-9 uyi-perfect square, ithetha ukuthi loo nto siyakwazi ukumkhupha kwi-square root. Masimkhuphe, sizoba no-9 plus okanye uthabathe u-3 umphindaphinde nge-square root sika-33. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-minus 18. Ngoku singakwazi sathi sidivide ngo-3 nje ukudlula apho kule, kuba kaloku siyabona uba uyangena ku-9, uyangena naku-18. Sizoba no-3 plus okanye minus i-square root sika-33. Yonke loo nto uyohlulahlule ngobani? Uyohlulahlula ngo-6 kuba kaloku u-3 uyakayi-6 ku-18. Eyona nto ke kwi-quadratic equation kufuneka uyijongile kukusombulula nje le nto phantsi kwe-square root. Waqaphela ukuba le equation le u-minus 9x squared uthabathe u-9x plus u-6 yonke loo nto ilingana no-0. Izathi isinike izisombululo ezimbini ezathi ziyenze le equation ilingane no-0. Enye yayo isisombululo izoba ngu-3 plus i-square root sika-33. Yonke loo nto yohlulahlule ngo-6. Enye yaso, esinye isisombululo izoba ngu-3 minus ke kweli ityeli i-square root sika-33. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo-minus 6. Ithi loo nto zimbini izisombululo zayo. Masenze omnye umzekelo. Umzekelo wethu wesibini wanamhlanje uthini? Masubeke apho uzokubona. Masithi ndifuna ukusombulula le equation. Ithini i-equation yam? Ithi minus 8x squared udibanise u-5x udibanise ntoni? Udibanise u-9. Ndiyacinga ke into yobana soyinqayile i-quadratic equation formula uba ithini, kuba kaloku siyazi uba sifuna u-b ingu-minus b. U-b ulingana nabani? Masiyilinganise no-0 ukuze sikwazi ukuyisombulula. U-b ulingana no-5. Siyayazi ke i-equation ithi minus b plus okanye minus i-square root sika-b squared esikwangu-5 okwangu-5. 5 xa umphindaphinda ngo-5 uzokunika u-25. Uthabathe u-4 umphindaphinde ngo-a, u-a ongu-minus 8 umphindaphinde ngo-c, u-c wethu ungu-9. Yonke loo nto uyayahlulahlula ngo-2 umphindaphinde ngo-a, u-a ongu-minus 8 xa umphindaphinda ngo-2 uza kunika abani u-minus 16. Masiyenze ibe ngcono le equation yethu. Sathi sibe no-minus 5 udibanise okanye uthabathe i-square root sika-25. Masiphindaphinde ke u-4 ngo-8 nango-9. Siyazi xa uphindaphinda u-4 umphindaphinde ngo-minus 8 uzosinika u-plus 32. U-32 umphindaphinde ngo-9 o-plus uza kunika ntoni? Siyayazi u-30 xa umphindaphinda ngo-9 usinika u-270. Izosinika ubani? U-288. Yonke loo nto uyohlulahlula ngu minus 16. Asiyijonge uba izothi isinike ntoni. Sizoba no minus 5. Udibanise okanye uthabathe i-square root sikabani. Xa udibanisa u-25 no-288 uphuma nabani. Uzothi akunike. Uzokunika ntoni? Uzokunika u-313. Yonke loo nto uyohlulahlula ngu-minus 16. Masijonge kubana singakwazi na u-313 ukumkhupha simenze abe linani elizokwazi uba sisebenze ngalo. Oku asime ngolu hlobo singatsho sithi sinazo izisombululo zale equation yethu. Esokuqala isisombululo u-x ulingana no-minus 5. Udibanise i-square root sika-313. Yonke loo nto uyohlulahlula ngobani? Ngo-minus 16. Esesibini isisombululo sithi u-x ulingana no-minus 5. Masisibhale. Ulingana no-minus 5. Uthabathe i-square root sika-313. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-minus 16. Le nto ke isichazele into yobana izisombululo zethu apho u-x anothi xa umbeka pha ufumane u-0. Ndiyathemba ke into yokubana le mizekelo siyenzileyo uzawuthi uphinde uyilandele uyenze ikucacele uba akhange ucacele kakuhle. Kuba kaloku ungakwazi ukuyenza le nto xa uqhelene ukuyenza ungagqibeli nje ngokuyibona uyibukela. Enkosi, ndiyathemba ubuzonwabele.